box had nothing in it. It was like the emperor's clothes. Humpty Dumpty would not admit it. He and the emperor were bros. And in the distance, I heard a virgin scream. Something about the first day of spring. And the ice cream truck was bringing ice cream. And the ugly ducklings all began to sing. La da 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 da